Chisinzira kufe.
Chisinzira kufe.
Chisinzira kufe.
Chisinzira kufe.
Chisinzira kufe.
It depends on us. It depends on us. It depends on us.
Chimare.
Cut.